Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Prissy. Happy birthday to you. Meda onyankopon ase se waye Priscilla dom na ode afi baako aka ni mfie hu de meka kire me ba nyina ne se nyankopon onhyira no onfa ni mfri adom mu enko adom mu onma ne nyini kye nkwa tenten a ho odin wo mu Awurade ba bi Awurade ahyehya ma ne se okoduru obia ono a emfa ne nko enko duru ho na onka ne ho odi obeye nyina mu amen
minhyira obebi a ohwe men efri bia midin ene Osei blessing. Eye efia da edi anim ya. Eye me ame sister Priscilla. Odi no birthday. Inti asema ame wa. Meka chire no ane se. Nyami nshira no. Oma ne nkwa tintin. Oma neni jie. Emroso. Die erade pese ode dum ni biyano. Omfanum no. Priscilla, happy birthday.
Enije awoda uma yeni urusi enije awoda uma yeni urusi yatiasia efri nyame ye wonkwa nyame na waye yatiasia efri nyame ye wonkwa nyame na waya happy birthday happy birthday happy birthday Odehyieba happy birthday Emenije se me ameba me bibia Odehyieba Priscilla. I been the manager of Twede production. My manager be fry for 3 years. Na odi ne 14th birthday awo menchen. I was anya 14 years. Enkwansa ma bim. 14 years on 14th August. Enkwansa ma bim. Enti echina yes celebrate Odehyieba Priscilla birthday. Awo Echanfo hotel. Empire ebedwa ye wie nsusu a de de na koma so se pese de ne sabeka ne birthday ne bia o donate e de mama ame no nsusu no ye bekwa koye sa pepepe e ma abofra no ani agye yakopo won hira no ontoni nkonnem omma na adom no enye kese ye na me se wade ne se ompegya no na ompegya no onfa ho brase sa enyini eda obibia nso ase keep supporting 2AJ and Odehyieba Priscilla ministry God bless you.